Namakuru rero amazi iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru binyuranye namakuru yemeza ko witwa Kayumba Nyamwasa washinze umutwe w'iterabwoba wa RNC ndetse n'umwe mu yahoze no mu kitwa P5 cyari gifite igisirikare cyanagabye ibitero mu Kinigi murabyuka mu mwaka 2019. Uyu mugabo rero nawe aherutse ikinjasa kujya kugirana ibiganiro na boss wabo Perezida Tshisekedi ni ibiganiro ngo barimo byo guhuriza hamwe abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bose mu bihugu byo hanze ngo bakihuza na FDLR bagahuriza imbaraga hamwe rero bakaza kuhungabanyiriza umutekano. Uyu makuru yo kuba rero uyu Kayumba Nyamwasa akubutse ikinjasa muri uku kwezi turimo gusoza kwa cyenda ntabwo yo ari ayo twirirwa tugarukaho cyane kuko byaravuzwe cyane ndetse natwe ubwacu twagiye tubigarukaho mu nkuru zitandukanye, ahubwo igitunguranye ni uko nyuma yo kuva ikinjasa uyu Kayumba Nyamwasa ntabwo yatuje yahise akomereza urugendo rwe mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Amakuru ahari aravuga ko nyuma y'uko aganiriye n'abayobozi bakuru b'Ikinshasa Kayumba Nyamwasa yerekeje i Burundi ahura n'abayobozi bakuru barimo rero n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi General Prime Niyongabo, aho rero ngo yanacumbikiwe muri hoteli yitwa Zion Hotel. Iyi rero ikaba imwe muri hoteli zinakomeye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu bigenza uyu Kayumba Nyamwasa rero ngo harimo kuganira n'igisirikare cy'u Burundi ku bijyanye no kuba bafatanya n'imitwe itandukanye igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo bakore umutwe udasanzwe uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, ahubwo ngo harimo n'ibijyanye no gufatanya n'imitwe itandukanye mu guhungabanya imitwe igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho rero ngo bifuza ko bakora umutwe udasanzwe uzifatanya n'iyo yose igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ubundi ngo nabo bagatangira guhangana na za Red Tabara twirwaneho ndetse na Gumino. Watanze aya makuru yakomeje avuga ko uyu Kayumba Nyamwasa wageze mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi n'umwe rero n'ubundi mu bafite umutwe n'igisirikare cya P5. Iki ni igisirikare cyanakoze ibikorwa bitandukanye birimo ibyahungabanyije umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka 2019. Burundi rero burifuza ko bwakorana nabwo n'abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byagarutsweho n'abanyamakuru bahariye i Burundi ngo mu rwego rwo kwihorera ku Rwanda bashinja ngo kuba rufasha imitwe irimo Red Tabara iby'u Rwanda rwahakanye inshuro zose, ndetse n'iyi Red Tabara ubwayo ivuga ko iba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse ko nta nshuro n'imwe iratera iturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero ni ingendo za hato na hato z'uyu Kayumba Nyamwasa mu bihugu bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda nyuma yo kuva Kinshasa yahise yerekeza i Burundi. Ni amakuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi rero niba dukundira iyi nkuru yo turaza kongera kwibagezaho ku buryo burambuye.
Nagwanye hanyuma hagiye abasirikare b'Abarundi bapfa, urumva umushikiranganji wa mbere keretse uwo mubeshuza sinibaza ko ari umuntu ari ketse umukuru w'igihugu afise droit au renseignement kumurusha. Urumva abo bantu barahari kandi bivanye n'ibihe igihugu kirimo gishobora kubagwanya canke naho kikabasasira indava. Reka rero mvuge kubaherutse kuza twamenye bakiriwe mu Burundi ni General Hamada Habimana, uwo afatwa kugera ubu nk'umukomanda en chef waba FLN force de libération nationale hamwe rero na general major pacifique ntawunguka nawe nyene c'est un chef militaire de FDLR hama hariho general de brigade Antoine Hakizimana batazira Jeva nawe nyene n'undi mu chef Robert avuga ko atwara ba FLN uko mwibuke ko naho nyene hagihacikamwo ibice hariho za foka n'izindi ibyo ntubigaruka ko hama rero na colonel Honoré Hadekimana warazwi cyane ku izina rya Théophile benshi n'iryo bamuzi ko nawe nyene akaba rero yiyita yuko atwara icyo bita branche armée des révolutionnaires muri FLN kuko hagiye haba ingorane avuga ngo donc atwara aba révolutionnaires aba rero habaye amanama mu kibitoke tutavuze byinshi hamwe na Kabarore mu Kayanza hagati yabo n'abamwe mu bategetsi b'abasivile bake ariko ahanini bari kumwe na bamwe mu bajejwe hansenyema y'u Burundi hamwe no mu gisirikare cy'u Burundi mu minsi heze nibo bakiriwe bakaba mbere barishikiye ku birindiro ntubabo mu kibira cyane cyane kote za Cibitoke hagati y'amabaye na Cibitoke na Bukinanyana hamwe yo na kote ya Kabarore hari ya Mukayanza muri make nivyo hama twakibutsa ko FDLR aba bantu bavuzwe ngaha baba ba FLN na ba FDLR baravuzwe cyane mu mabi muri Sud Kivu no muri Nord Kivu mu maraporo y'abahinga baoni hamwe n'iyindi migwi y'abahinga mpuzamakungu bigenga bakorera ku bibazo byo mu buseruko bwa Kongo hamwe n'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika n'abantu bazwi na mazina azwi sirwihishwa ariko rero sababonye ne bahari sinja kudondagura kuko n'abategetsi b'u Rwanda barabivuze inshuro nyinshi ko bandikiranye mu buryo diplomatique n'abatashitse bashatse atashe kubisha hejuru batashatse kubishira hejuru bavuze ko mu buryo diplomatique bamenyesheje u Burundi ko bubitse aba FDLR harimo bamwe mu bakomeretsa bakomeye cyane mbere n'aba general Burundi bagenda gukubitira ibifukamiro aho ba mu hotel bakaba baronkejwe na garde z'igihugu cacu c'u Burundi iryo sibanga ni ibintu bizwi sinabonye ne bahari hanabandi yindi migwi bahari ubu rero twavuga ko mu bisanzwe FDLR ugiye kubiraba ariko ni ibintu bikomeye muri iki gihe kuko mu minsi heze harabaye reka twibukanye ko FDLR ifatwa nka groupe negatif mu bantu bose ku isi bayifata nka groupe negatif hanyuma mu minsi heze murazi ko habaye ibiganiro hagati ya byatanguye guhishwa buke buke ariko mu nyuma kongi byisokoramo naho nyene wumvirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda naho atabidomye ko icege cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda naho atabidomye ko ale mukuru arinda yavuze ati mbega ninde yahanutse kankarange akaza kubuza ati kwa leta tuzi nge nakora mu gihe abantu opinion ivo bo mu mahansenyema hamwe no mu gisoda bo muri Angola u Rwanda na Congo bari bagiye bashikiriza ministre de la diplomatie congolaise bashikiriza president Tshisekedi ibintu ngene plan iri claire yo kuvugana ko imeze mugabo tukabona bari isoko ati ninde yaturutse kankarange ko tuzi ibyo bintu nta musanzu yavuze ati hakozwe bidakogwa harabavuga yuko kumbure Burundi bwawe bifisemo uruhara kuko buracuditse na Congo ivyo ashobora kuba ari amaspekulation mugabo nibinashoboka mugabo ikiboneka nuko FDLR baratahuye ko cyane cyane hariya muri Nord Kivu bari mu myaka iheze nivyo baratewe baricwa naho nyene iyo Congo urumva yashatse burya ubitse umuntu buza hari mu myaka iheze bara donc baratewe barasugerezwa ariko ubu kubera ivyo biganiro babona yuko izajyo byose bafite ingorane nyinshi niko kuza rero umva bagatumbera muri Sud Kivu naho nyine murazi hari imigwi myinshi hari y'abanyamurenge hari n'indi y'abarundi usanga bagize gutya ntibahuze mugabo urumva ahantu bashobora kuba bamerewe neza bashobora kurokita bahagira imyimenyerezo bakagira ibitero hama bakanaronka n'ivyo barya bakanacukura yewe kurazi n'abantu bamenyereye amashamba n'abavuga nti mu FDLR naho mushira muri Amazon yo menya ingena haba bakanacukura ni mu Burundi hama Burundi bafisemo inyungu kubera ubu ni umwanzi w'u Rwanda kandi birazwi umukuru w'igihugu cacu twubaha cyane yari Kinshasa yaribwiriye ugwaruka rw'abanyarwanda ati muriganzura umukuru w'igihugu cyanyu no vuga nti yayivuze mu Faransa ko ari destabilisateur muri de la sous-région rero urumva u Burundi kubabika nyene no vuga nti bwamavuga ko u Rwanda rubitse abantu bateye bashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 ni nk'uko urundi vuga buti ni kimwe ku kindi naho rero hari abantu bashobora kubihakana ikiriho ikizwi ikiboneka turafise aba FLN hamwe n'aba n'intera hamwe ku butaka bw'u Burundi mugabo urumva ko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirako buca igihe u Burundi bwari bucuditse n'u Rwanda no vuga ku ruhendo nawe nyene arazi yuko abo bantu ari kubika amakara mu gashambara ariko kuri iyi mirwi naho itotera u Rwanda ndabisubiremo kuri iyi mirwi naho itotera u Rwanda mu Burundi hayishoboza ibintu byinshi mu gihe isugejwe muri Congo kuko ishobora kuyimba tubafite ivyimbwa hariya mu kibira.